e parinui ana ngā uri o Tainui ki runga ki te Poukai 55 o Waahi pā.
I ngā tau e rua e toru pea, ko hori, ko āhua mimiti haere te āhuatanga nā a te māuiwi nui. Engari, i whakatauria e te whānau kia tū ahakoa te aha, tō tātou kaupapa.
Neke atu i te ruarau ngā tāngata i tai ā tīnana mai ki te whakanui anō hoki i te huritau 89 o te kīngi tuarima o kīngi koroki.
Ko te kīngi nei, ko te tangata nei a koroki, e tino ngā kaunui ki te tangata, kaori e mo te kōrero a maha, tangata kaha ki te whakamahi o na ringa, e keri ngā māra, he whakatikatika i ngā tarākihana, e pai ai te kukume mai o te kai, kia whanga i te manuwhiri.
Haere mai ai a kīngi koruki, ki roto o Ngāti Hinewai. Hale kalaka whale he tupuna āwhale, whale nui, whale kai nuai ho, kohi ai e te iwi, e te himoni, ka whakatakotori e kirungi i te papa, hei tuku kia kīngi koruki.
Mō ngā uri o Ngāti Maniopoto, he wā tēnei e whakanui ai te mokonga o tana take raupatu e rua wiki ki muri. Hei whakatau i ngā nawe i Waenga i Arawa ko te karauna ko tahi rau ono te kautau ki muri.
Ka haina tia tētehi whākinga o te hara a te karauna ki runga i a Maniopoto. Mea nui tērā, koia tērā te mea tuatahi. Te whakahokinga mai o etehi o ngā Wāhi mana, wāhi tūpuna, wāhi tapu. Ka tukuna mai ai e te karauna, ko tahi rau, ono te kaumā rima, miriona tāra, heolanga ngākau.
He kaupapa nui tērā te waka te tuku i tō rātou kreme ki roto i te pare pāremata. Tuatahi, tuarua, ko te pakahokitanga mai o te kaitaka o Reo Irirangi Maniapoto, kia Ngāti Maniapoto hoki. A koe nā ngā tino taumata, koe ke tia i roto anō i ngā wiki toru-toru o taha tūnei.
Ko te matua o te Poukai, ko te pani, te pauaru me te rawakore. Hei tā tuku Morgan, hea mana o te ara taura, he whakaaro hoki ngā take tō rangapū o te iwi. I tēnei wā, ko te tohi ngā panonitanga ki te RMA, te kaupapa nui.
Mo te ahuatanga ki tō tātou awa waikato. Ko ngā whakariterite katoa oroto i te awa orunga oroto o waho i te awa waikato. Ki te kore e te tuki te krauna tā tātou hihiana mo te RMA, Resource Management Act. Kia kaua te krauna e takahi tō mātou ture i whakamanatia i te tau 2010. Ki te takahi rātou, ki te tūkinohia tō tātou ture, he pakanga kai te haere. Pakanga ki roto i te kōti.
He kaupapa ka kawia ki ngā Poukai whakamutunga o te tau, ki piki tū me te awa marahi. He roni waikato, Aukaha.